Kei te puko teika Māori tātou homa, kei te whanganui ātara ki te taho taku karangatahi a tāhua a Piata.
Nau mai hara mai koutou, nau mai hara mai uira ki tōku taone a Pōneki. Ko au kei te kai hautu ia uira I te rānei, no reira, kia tūpa tō kōtero mai ki o tarau, no te mea kei te haere tāua ki ngā wāhi, wera rawa atu.
Wera rawa atu tēnei?
Mau te traiwa, mākunga tohutohu.
Ia tau ka tū te whakataetai hākina ki ngā whutupōro e kia nei ko te Sevens ki kōnei.
Tore te kaumano, ngā tāngata huri noa I te motu ka haramai ki tēnei whakataetai.
Mūnei te whakataetai whakahirahira rau atu e kōpiri ana I tēnei kaupapa. Hoi, e hara ko te whutupōro anake.
Kāo ko ngā momo kākahu rereke ka kite ki tēnei whakataetai pēra I te Simpsons.
Jack Sparrow.
Me tōna tungāne John Sparrow.
Me rā hoki a Katy Perry. Nā reira, koenei te whakataetai whakahirahira rau atu o ngā whakataetai katoa. Nei mea ngā kākahu o tira ngā toa tukurua. Ki konei ka kitea ngā kākahu rereke, reka pēnei iwa ku kākahu. Tarau, Jessie J. Ki runga I te tiriti o Cuba. Nā reira ki haere tāta ki te kitei tētahi toa, I kia nei ko Cosme.
Te whakakīkonga o ngā whakaaro nui o Peter Jackson.
Ma te wāhinei whakatairanga I te hohonutanga o te whakaaro me ngā hangahanga ka whakauatu ki ngā mahi ki konei kiwita. Ma te whare taonga hoki nei e whakaatu I ngā taonga, taputapu, ngā tangata o te ao kiriata.
Ko te mea pai o te wāhinei, ko te kore utu.
Nā reira, hana mai! E ai ki ngā kōrero, I au wahatia te waha o te whanganui ātara e ngā taniwha e rua e kia nei ko whātaitai rāua ko te ngake.
Nā te ngake I whati ngā paritoka, kia wātea te huarahi ki te moana nui o Raukawa.
Engari, I mahu a whātaitai ki muri, a tōna wā, ka rewa tōna wairua ki ngā rangi me te āhua o te manu e kia nei ko te keo.
Arā, ko Mount Victoria kia tātou ko te tangi o te keo e pupuri ana I ngā kōrero.
Mōhio whānui tiana te taha moana o Pōneke mō ngā tūngu mō ahurea me ngā tūngu mō ngahau ka tū ki konei. Pērā ki te homegrown, o tira ngā whakataetai waka. Tā reira ka tā mai te nui me te rahi ki te tautoko I wēnei kaupapa. I wai, ki te haere mai, ki te whakaate mai I ngā tōpi tō rongo nui o Pōneke. Nā reira, tēnei te mihi.
Kia mohi hoki koutou, he maramara noiho ngā wāhi, kua kite e tātou I te rānei, te maha hoki o ngā mea motuhake kai tēnei taongane o Pōneke.
Ai, nui tonu ngā wāhi, ngā mea muna, kai te haere mai, rungai tēnei hōtaka, I ngā wiki e whai ake nei. Nā reira, kia mau, te tirohanga ki tēnei hōtaka.
Check.